na bana Yesu e utungulula mweo wandi shabaneka na bana Yesu e utungulula mweo wandi eka chema wachinde uyu Yesu nakwata alantwala kumulem fuego suma eka chema wachinde uyu Yesu nakwata alantwala kumulem fuego suma Bantu Yesu enabana ine. My Jesus fight for me every battle. I'm anointed for victory. He's my shepherd, I shall not want. Oh yeah, I prophesy. So I'm Bella. Ah, imwana wa kwa Yesu wa muchipangano. Nali sampwa mumulopa. Ifya kale kale fya ya. Ifimule mwana mulinde. Mili mosha kwa Yesu. Oh, oh, oh. Ifya kale kale fya pita. Ifimule mwana mulinde, milimo cha kwa Yesu. Oh.